Mommy, and so far to Len Coffer. O care enemies of Kumae. Imusoni Ikahaketara Fulla Harasa Fulla Harasa Saramadunka see Dola Utenyo on Kimo don Funny Sayo care of Mamina. Motek Levaler no Fona Bina Kumamina. Yirisumba min be du kɔnɔ ye ni mɔgɔw bɛ sigi a kɔrɔ a suma na ka baro kɛ mɔgɔw t'a dɔn yiri yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ n'a bɔra ka bi don min na ka kɛnɛ lankolon to dɛ hadamadenw hakili bɛ jigin a la hadamaden fisiriwale ka ca min bɛ ala ka nɛɛma don a man ca hadamadenw u bɛ ka bi kɔrɔ min kɔnɔ u bɛ tilen ka ji bɔ a kɔnɔ ku yere nogo sanuya ku kono fa ku mi u nyebe jin donan de la uta don kolon yere be nyere ni kolon jara do mi no ba fo ja kolon yi akum manni ko baccere ni ya akum manni blay i do muso na be chela mina to katabo aye aw mo kelen kelen wal ma aw mo fla fla wal ma mo sabaka da yon kan katama kado din kono nyedo ya tseka ke abal mak abal ma musula abada o kabila kono foka nyewli nim kunye afen kumbe na mbadoe